Lesatsi la mafatsefatse la ditlhamo tsa tlhaloganyo le tabo le tshwaretse kwa dikar moranang a tlhola malatsi a le 20 le borataro. Mono wa monongwaga e tabo e le Innovation Improving Lives. Ipilalo letsatsi la ditlhamo tsa tlhaloganyo ke go leka go supa bomosola jwa botsipa jo bo rileng mo go tokafatseng matshelo le kabakanyo ya itsholelo. Ditiragalo tsa letsatsi di akaretsa ditshupo tsa tokafatso tsa ditlhabololo, dikgaisanyo tsa dikolo le bontle jwa ditiragatso tsa setso.